Kabisa nkawo uvyibushe nkuko uvyibushe nkuko vrema aje birakorora gutambuka
cyane gose uko
nkuko kuma hotaro nyene
cyane
mangu jaje uya upimbiro binga
byinshi
haja iyo iyo umuntu bosa kuronde ngumugire publicité biramworohera kuri notaire yawe
eh turavugana hamaga tugasinya konti
haja target yawe niye muri ino shirahamwe
gushika kure hambere hashoboka
kabisa ejo biragira taye cyangwa biragira uburebure cyangwa ubugufi
aya ngwe se sho kwiko
haja wimaze imyaka ingana gute
Nyakibiri.
Eh muri yo myaka abantu rero ngaha muri ya chance bashaka gukora video igasa neza video ikagenda fresh cyane gose. Nabakobwa beza raba vraiment aba abana abarundi kazi cyo bita abarundi ari bavamo ba miss ni bavamo baki wifuza ko company yawe itera imbere tuwashira ku mabasha nkumaki abana ngaba raba batoto bakari hata raba nk'uyu mwana raba nk'inzi taye kubadid urabibona Rab, abaririmbyi muko wapi? Abaririmbyi muri hehe? Abaririmbyi satubi muri hehe? Abaririmbyi muri hehe? Rababana. Gora kwamusha kuwanyu. Dave, harabantu twafasha amataye yacu. Amataye yacu tuyagira business. Tuyagira business. Six pack. Muratora. Aba boss ifuye ko muduha madini. Turagerageza turanyankuwa tura to keep angani za wako muka tukima deal tunafaya nani yona wei nitukigera tunani goni from Lamont usuwa kurongi bini mwende fresh ama six pack tuwa tukwari panze neza dana kubutaka itariki agagia mufisigitea mitariki zinga
itariki milongi nindwi
za kuno kwezi muri itariki milongi nindwi ne muzo wa muko mwerekani iki
tuzo wa turi kotulekana ibijane na fashion mtu ningene umuntu ashobora kwifata nk'umumaneke
kabisa twagiye rero sasa iyi tariki ya 27 ni ibintu vy'iki VIP ni bitu ya ki VIP ibintu vy'iki VIP muraposha bana ba boss murete franga tubaoneshe ma boga tubereke ma boga abana boss all pika chuma warate bichuma
rimwe kayenda gitero
iyo mbwa gatayika urumva kugagu Okay, VIP rengo nanga
VIP ni 50,000 habari mu binyoga bibiri bya
Brarodi
ama sample ni 10,000 ego
simple
ni 10,000 VIP 50,000 ibinyobwa bibiri bya Brarudi hama VIP ni 100,000 harimo dine n'ikinyoka
ah umva je nzotanga ijana vema kusabwo ni fie na dame na sosi ya kutamba na pana sambare fe kandi vema sambare nzo yata ego
ezi kose ya kinizibo ezi kuti kwanza na mi sawa chinisha kwanza mocha kinishimwe kwanza tura kubadide Baba kongwa mukunda maerema nkawaona na mimi muoneje za misha sasa hutana ni igwa mu
nakubai
atugiye mu
yo mtara nigwa Baramusaza general yumvanye imodoka yanje muhira ariko ebana iracyafuye sana muga mfisa makuru yuko ebana wo siga ukora ahantu boja imiduga kaka wondangira aho hantu ndugu yangu Ni hehe papa
hashike wosha iri kuri station kubir eba kuri kunango ya ruguru nibazeze ko ndese ushizikamba igi police nango ubushitse dusa services za bien mina tota furai kaka
kaka ni sawa
my brother eba jeni fresh da shimimana eba
have car wash
eba ni moto kawo tugira new nikimenya rero twa tukora ku buryo bwa kijambere wo guma mu muduga wawe Hama twa tuzakoza umuduga wowe uri ndaye.
Navyo kuri nda nsohoka hapa.
Ah kaka, ni twigera turi kugura duzi bio vya wetu. Sebe kaka, tanda ro ni twigera turi. Kwa tumaze kuyoza neza, chaduwa nagura rero ibiyo amazi. Gumana natwe twigera turani. Baje yo kugira imodoka yawe freshi, chadukoresha smonize idufasha kuba amapine yawe aguma meze neza kandi aguma komeye kandi aguma yagayaga. Nka Landry Promoter mutananigwa. Profisi machine idufasha gukoza ayo matara hama imodoka yawe ukayitora ifite itara rimeze fresh. Turafise kandi n'icyuma kidufasha guhindura irangi ku modoka mu gihe irangi ry'umuduga wawe riba ryashaje.
Sasa Landry
yo
be hano none giciro nanga.
Koza umuduga na mafaranga 10,000
aya na mafaranga
yo koza umuduga
yego urabanaga kantu umwene wacu ufate na gafana
muri half company na mafaranga dusaba murakoze cyane gose boss half care wash
itigera tunani
Yes, what's up? Wakunzi ba Hit Top TV mmeze gute ni Landry Promoter muganga umutani gwa Famous Vap Killer kizimya moto egiseruka rukamvye Mr Black FM Mr Kirumara Mr Ndem msamazina menshi nawo nabakundi kugwa vyanje nabafana banje ndana kwibusa ku tariki zitandatu z'ukwezi kumunani kuri Stade Intwari hazo hari gitaramo kidasanzwe kizoza Sad B Big Fizzo Vishu Love nabandi benshi ndana kwibutsa kandi imbere kuja mu gitaramo ahantu heza ushora kongereza imodoka yawe neza kari half a car wash igufasha kodi imodoka yawe igagenda isa neza nanje Landry Promoter umuduga wanje cyangwa umuduga wa bossi utegeza kuca muri half car wash imodoka bakayikora bakayoza mapine ikaza imeze neza cyane gose dufite ivyuma biri kugwego muza makungu dufite ivyuma biri kugwego ruri hejuru imodoka yawe tukogereza imodoka yawe uri ndari mu muduga ivyo byose wisunze half car wash bishogenda neza cyane gose a rero ngaha mubona ndi ndi kuri Framboya benshi murahazi hakunda kuba ama evenement atandukanye ariko kandi urabona imbere yanje ko ndi kumwe n'abana beza uhereye hasi maka hejuru ubona ko ari umwana ubona neza koko ebana azi vya rimwe n'ivyo yaje gukora professor abatipe urabona abatipe ivyo barimo barimo action urabona ivyo barimo bariko baratambuka abandi benshi benshi mu vyo mukunze kwitangwa ba modo abandi ngo maneke n'ibindi byinshi mufisa bakunda kuvita amazina menshi akarero ka hafi raba nk'uyu mwana ari karaza ngaha mabuja se
hi
umeze neza
yeah.
How you doing mabuja
yes, mm-hmm.
What's your name
Mm?
What you doing right now? Mm? Thank you so much, Mabuja. Mabuja, ni sawa?
Sawa.
Umeze neza? Urakomeye. Haje witwa nde?
Brunel.
Iri shira mugenye gitwa gute?
Flame la mode.
Mm. Flame?
La mode.
Okay, oh flame la mode. Sivyo? Mm. Haje mukora gute mukora ibiki?
Turatambuka tukagira ama defile.
Mm.
Hamwe na ma evenement.
Mm.
Hakaza ba stylist.
Kabisa hakaza ba stylist. Muri vyo gutambuka vyanyu bimaririke abantu babakora bakurikirana.
Bon, rashaka ko se stress ikahera tura publier abantu bagira ba shona ba tailleur. Yafasha. Ushona guserukira Burundi mu bindi bihugu.
Murashaka guserukira Burundi mu bindi bihugu. Hajya buje Burundi ushaka guserukira mu bindi bihugu gute? Bigenze gute?
Mukwitaho ivyo nkora no mukubikora neza nkuko bamwabinye kabisa.
Kabisa ntawe uvyibushe nkuko uvyibushe nkuko vraiment. Hajya birakorora gutambuka.
Cyane gose uko
nkuko. Kuma hotaro nyene.
Cyane.
Mangu jaje uya upimbiro bingahe?
Eh byinshi.
Haja iyo umubosa kuronde ngo umugire publicité biramworohera kuri notaire yawe.
Eh turavugana hamagaza tugasinya konti.
Haja target yawe niye muri rino shira hamwe.
Gushika kure hambere hashoboka.
Kabisa. Eh ivyo bamanike nibikunze kwitabgaho ngaha mu gihugu. Mwamuko mukore kugira aba boss babamenye.
Twatugegeza kubiteza imbere kugabishike kure bimenyeshe n'igihugu cacu.
Uribaza kubwiza bwa ushora kubukoresha mu guteza imbere igihugu?
Cyane gose.
Amadira arahari ni menshi ariko nimukunze kwizerwa bivanye nuko nkika batumva ivyumviro vyanyu. Sivyo? Haje mwebwe target yanyu ni iyihe muri vyumumanike?
Kugeza kure no gushika kubyo abantu bifuza mu bitari.
Hajye bwo ivyo gutambuka biragira bene vyo biragira tahe cyangwa biragira uburebure cyangwa ubugufi?
Oya. Ngwe se sho kwiko.
Aje wimaze imyaka ingana gute?
Imyaka
2. Eh muri iyo myaka 2 umaze kuronka iki? Umaze kunguka iki muri iyo myaka 2?
Ibintu byinshi cyane.
Nkibiki?
Kugera kure?
Ushaka
byo shaka.
Muri itaye yawe hari umu boss umaze kwamariza ibintu byarazwa byiwe?
Niho nkitangura sindabigira mu neza gusa ndize yawe ko bizoba.
Icyatumye wumva uko ucashe utumvye ko uzo kwifatanya n'abandi cyo bari giye.
Nuko yana nari mfise confiance muri jeyo.
Warufise confiance muri wewe. Egizo confiance ntizikora kuri umwe gusa cyangwa kuri batatu. Shobora kuri bose. Nanje umutani ngo nanje nakoresha umwana mwiza nk'uyu. Abigeme twara abakenye mu Burundi. Abari n'ivyo bararira, abakora twabo bakarira. Baba bakira abakobwa barebare kandi abakobwa beza nka mwebwe. Mabuja abakobwa beza turabakinira mu mavideo nawe wo kurondera ngo umukonere umukore filme cyangwa umukinire mu ndirimbo yo ubikora
bavugana na agence
agence ari kirabikora mabuja agence irayikora agence yanyu
ego
kwa video fixen
ego
neko abakobwa mukunze gutinya benshi bakibaza ibindi ngo video ni vy'ubusutwa ni vy'ibiki ariko nka ubuzicurimwe agence iyi kurungitse urumva kushora kubikora
ndabikora kwa ndabikunda cyane
urabikora kwa urabikunda cyane guys abakobwa ni beza cyane ebana abantu rero ngaha muri agence bashaka gukora video igasa neza video ikagenda fresh cyane gose nabakobwa beza rawa abana abarundi kazi cyo bita abarundi ari bavamo ba miss ni bavamo baki wifuza ko company yawe itera imbere Tuashira kumabasha nkumaki abana ngaba raba batoto bakari atari raba nk'uyu mwana raba nk'inzitaye kubadide urabibona raba abaririmbyi muko wapi abaririmbyi muri hehe abaririmbye satubi muri hehe abaririmbye muri hehe raba bana gora kwa mugusha kuwanyu gora kwa mugusha kwa abaririmbye muhakaza ababana abaririmbye amaze kwitahura mabagiye bakora agence ishobora kubafasha ukere umukobwa mwiza ukamukura muri agence ndetse bikagenda agakora video yawe neza akatinga neza byose bikagenda fresh cyane gose rababana avaba miss avaba ki byose bivangaha baramaze kwitahura ndifuze ko mubashikira rero aba boss bama company aba boss bama shiramwe atandukanye abana ngaba abo musha mwifuza gushira mu mabasha mwa musha ku mabasha abantu tutazi abakobwa tutazi niyo mwabakuye ariko cyangwa ubaza uje gushigikira umurundi mwene wanyu cyangwa umwana w'igihugu turasa abakobwa beza eba mbona abatipe huku kamve mu bakobwa rero bali ngo dutembere kwanza kidogo ke maze hi. How are you, Maze? Speaking Kirundi, speak Swahili or English, French? French. Français. Moi, je suis capable de parler français. If someone can talk in English, come here. Hey, man, I'm unielewi, vipi. Bakunzi bayi top TV rero. Abaye wabitaba tip. Ariko rero, hey, Jeff, my brother, vipi?
Fresh, bro.
Kaka, uracari muri bino bintu?
Yeah, bro, ndacari muri
game. Imyaka myinshi kabisa. Guys, uno mutipe. Jema z'imyaka itari mike ndamubona. Umutipe bana mu mafoto. Agufotora ifoto imwe yonyene. Umenge ifoto na Jonela. Nguri ku Imana. Usanga yipanze sana. Kaka, bo yagiye hano badatahura icari cyo maneke. Hagiye abakugwa bitagute. Takuwa manikin na manikin.
Yeah, abakobwa si n'abamanikin.
N'abamanikin. Abahungu nabo mucamwe
abana. N'abamanikin
abo. Mwese muri abamanikin mwese. Okay. Ibyo bya manikin bugiye bifasha iki igihugu?
Ibyo bya manikin ikintu bifasha igihugu nuko babari yagiye kugira ngo bagurishe berekane ibyo bashowe like ku branding donc kwerekana ibyo bafise.
Kwerekana ibyo bafise. Hamwe bigenda fresh. Jeff, umaze imyaka myinshi vuba mubikora. Harundo gore ko kuradukurikirana. Rushira kumva tanga. Uje kuvuga ati gwa Jembo nye Jeff bino binabikora rekanaje ndabijemwe ariko imbere yuko ndabijamwe nuko Jeff ambwira kamaro amaze gukura muri manke
ariko Landry si kuva kera ni nkavuba
kunatagira kwa mimi cyakora tumapirana na no gufollowa kuri Instagram
demi Disney futu mu 2020
sika kama ni miaka mi
jena zimini ni konaga uripiga upara wa
hatari yeah this my look sema si afare
yeah uja afare haje manke fashiki gihugu.
Ya na
inasaidia nini?
Kusaidia mankina inasaidia Burundi kwa kuonesha vipaji ya wajeni kwa kuzisha vitu banavyo unaona kama kufa publicity ya kitu unaona kama kuonesha kwenye mabash kwenye mabig boda kazi tunafanya tunapibia vitu unaona kama uko na nguo yao kama uko na maison ya manguo matafuta sisi tunaonesha
kitu kinaendeka fresh
naomba tu tunafaka
mimi na mko mnapanga mapeti mko mnapanga fresh kwa sababu vitu viendeka kipoa sivyo. Lakini sasa wanaweza wakatembea abavari kama zile zako za unapigaka. Tuko siri, ahi siri wigeze kukubita, ulivaa coat, no? Ulivaa coat ya majivu hivi.
Unaiona?
Iba na kajire. Iko nakufuata sana ndugu yangu. Iko nakufuata sana, oh mnyama. Abarundi twese muri rusangi, abagwiza tunga. Abantu bafite ama restaurant atandukanye, abantu bafite ama companies atandukanye. Abana bigu turakora cyane dufite ingabirano zitandukanye erega yamafisha cyane vya bipankarte cyane yamahayanishwa mushire ka bazungu cyane mugashira ka bantu tutazi nabano byo wabera mbego waza ko je ntugiye kwambonye Jeff ari kuri pankarte kanaka ndavuga tujya ndamunze
ya niko kazi kacu dukora bien sûr ko twe turafise talent yavyo nivyo dukora tukabyerekana urafise entreprise afise company wawe nura fata umwanya ngo werekane ivyo twe donc twerekana entreprise nura yerekana ushakugaragara urandira twebwe tukakwereka mu buryo tubishirako
ariko rege na bamfise ikibazo iyo umu boss cyanye umukuru wa entreprise kanaka arakenera visibility mbwe visibility muyizana biciye kuki muyizana gute
yego iyo visibility ubwa mbere na mbere kwanza habari yo ama social media siko nk'umwaje wende umanike ndumu icon d'image iri present iri hose nk'umwaje wende afite urusho wo kuja hari ho hose kwa ndafise ndafise nuzenya ndafise ijya ikon ndafise image muri jewe ivyemerewe siko kandi nka jewe mbonye entreprise nshire kuri pancarte nshize nk'ahantu twumvikanye miroroa niko nkawo ushize nk'umuntu utazi kuri pancarte kuri entreprise batubizwa guca ama
kabisa
ariko jewe kera jewe ariko kazi kanje twavuganye bica bigenda
neza bica bigenda fresh narakwibusa ko boss wa half seka wash ushaka ko zimodoka bigenda neza raba boss wa half seka wash raba nkino huno musore nivyo mwana twize muduha deal nibaza neza ko Landry Promoter kano kanya ndi brand ambassador wa mashira matandukanye ariko sinifuza kuwa umu brand ambassador je nyene wa mashira matanduka ndifuza gukoresha zino elema six pack boss six pack muhe amadiri bano basore raba uno musore twatubona mapankarte ya masinema twatubona mapankarte atandukanye bashira ka abantu tutazi ariko raba mwana ateruye raho mugange kama Landry Promoter chana mie na mie tuone kama mie who's the best Jeff ni bane hivi tuone sasa who's the best sana mie aba boss tuko turatera review mariko nitwigera mutwizera ubwira natwe mushaka kuduha rero jewe
ano bishoboye
iyi societe rero jewe na bereke yuko si tuko
fresh bro
Jeff atiru
reka ndagufatire
aba boss rero tuko turatera review Mugabo uko gutera uvyuma mwene mutahura ivya ivyo hari abantu twafasha amata yacu tuyagira business six pack muratora aba boss ifu yuko muduha madil turagerageza turanyankuwa tukipanga neza ariko mukatwi madil abona amaneke kandi abamanika bacuruza physique maya bacuruza igihagararo cyabo Mugiye kwa chuzi gihagararo cyabo ushaka kwa kurusha mu byinshi bitandukanye ama video ama business ama companies atandukanye nibindi byinshi nikimenyamenya rero hari giteramo kidasanzwe kizohuza abantu bigeme n'abantu batipe kaka vipi bro
poa bro
warubize yuko gutera icuma vyawe bico guzo gutuma nawe ubu umuntu adasanzwe mu gihugu
ego menda bizi kuko ndakunda manekina vraiment nico gituma nahisemo teri chuma kubera bizomfashemo kugira project yiwanje
ariho menshi bashobora kwibaza ati bana iyo umuntu ateruye ivyuma no kugorora umubiri n'ivyo mugabo ibana ni ibintu vy'ubuvwayu ariko watanga kumenya ko iyo talent yawe canke ivyo bintu wakoze bishobora kuzanira umusaruro ryari
ndavyiteze mwino minsi kubera ndiko ndahonduka ndashobora kumera neza mwino minsi kwera
ego ukeneye gukora ama video canke ukwe gushira muri video bigenda gute canke ushobora kubikora gute
Il faut que baraba agence bakaza muri flame bakaraba nu dukuriye
agence yitwa flame
ifuma
flame la mode kabisa
bakaza bakaca bavugana rero ingene ibintu bimeze bagabishira mu rutonde
okay none bafari azi bakiri ku barya abantu mudushira mu ma video zanyu ba double barya bahungu nabahehe barya ba king video mudushira mu ma video niba wapi niba ingunga muri flam la mode uyora abasore bose bagangiya atar nanjye ushiyemo urambwe ne video twafutume ibora ya atar twa tumeze fresh zara utwore nka batanu urambwe ne video bimeze fresh mureke guzamo mu mudutugisha ngo mwangu burundi nzuteru icuma kaka twagiye tonde basi tunafanya tuna mani ona we nipigera tuna niko flam la mode dusho ushwa kuronga ibintu bimeze fresh ama six pack twa twaripanze neza ndanakubutsaka itariki agaje mufise igitaramo itariki zinga
itariki 27
itariki 27 za kuno kwezi
yezu kuno kwezi
muri itariki 27 ne muzoba muko mwerekana iki
tuzoba turi ko turekana ibijanye na fashion nzu ningene umuntu ashobora kwifata nk'umumaneke
kabisa twagiye rero sasa iyi tariki ya 27 ni ibintu vy'iki VIP ni bitu ya ki VIP ibintu vy'iki VIP mwaposha bana ba boss murete franga tubaoneshe maboga tubereke maboga abana boss wowe piga chuma wowe warate bichuma
rimwe ndagiteru
mugabo gatayika urumva ko kagu ari fresh
neza cyane
kabisa sasa boss je tonge basi tonge mara moja tu Jenny Thailand, you want to move, Shirahi? je ivyo narateruye icuma rimwe cha ndagwara
gore uwo munsi ndasubira
we urashobora kugaruka urabona ko bariho baruze bo ba training ni
abafite materiality
bo guhantre ni mikiri 6 pack kaka bugiye ari kintu umvise umwe muri mwebwe yambwiye yuko itariki 27 muvise igiteramo igiteramo kizo bacerekeye iki kizo bakivuga ibiki
igiteramo hanini cerekeye abanyamideri mugabo urumva twashizemmo uruhande gwitwa au fait titre ya igiteramo ni gala annuel de la mode pour la charité bisigura ko ni igiteramo cyane ni mideri mugabo hazuba harimo gufasha dudu fise ikigo twatoye cabatama n'abatamakazi tuzofasha umba mu buryo buzaba bwabonetse tuzokuramwe buke tugende gufasha ama tubana yadufasha abajene bacu abana bacu miyabaga ko barakeneye gukora barakeneye kuronka kazi umva byose biva muri ivyo
urumva ushaka kumbwira yuko amafaranga muzokura muri physique mazanyu mukwambara neza kwanyu atakindi ko bazokura atari kujya gufata gufasha batama n'abatamakazi
bien sûr kazokura ikindi kikogwa gutegura abana turaye ko twokwigira abaririmbyi batubone kubakora kuba sesha neza kubakoresha sport bashobora kugera neza dushobora no kuduzi agence ibe ikintu kinini ngaha mu gihugu gishobora gukora byinshi apana gusa gutambuka cyangwa kugira iki dushobora gukora byinshi ibintu byinshi bitandukanye dufite ama projet migambi myinshi migambi myinshi
nta kintu kiryoshe nk'ico ubwanje vraiment genda naryoye kubona yuko umuririmbyi atamuri vyasubira kwidoga ngo yabuze mu video vixen ngo yabuze umuhungu akoresha muri video ngo abakobwa bacu ngo baragara ngo abarundi kazi baragara kandi nivyo ari umukobwa ushaka kubwira ati ingo ndagushye muri video akubwira ati jewe nja muri bya bintu family yo nyica mugaho mukuye family bizi ko niko toye ko mu business ari muri ni kintu gihoje cyane itariki 27 hatumiwe abande hazoba hari biki
akabijya turamufise kiriko
akiri
nababandi nyene kiriko akiri
netwe ko mutadushira mu cyatu namataye
kariyo wega nauri
cyatu namataye
washitse
eh cyatu namataye si
kandi rero urumva nko kicereke ya matike hoho icyo kintu kimeze neza gipanze neza umva hariho VIP VIP na normal
kwinjira nanga
hewe VIP ni 5000 aba harimo dinner n'ikinyobwa
guys ebana umuntu wese yaziga kunda Landry Promoter je abashere biwanje mpasha mu gipange fresh kwinjira ni Samire kwinjira kandi rova ni watanga Samire menya yuko hari umutamakazi azorara meze fresh rero ngaba diaspora ba diaspora tumenyane aba diaspora tumenyane aba diaspora ufuza kubona abana beza barundi kazi ingo ngaha itariki 27 kuri from rwa benshi murahazi ndazi benshi ko muhazi okay VIP rengo nanga
VIP ni 50000 habari mu binyoga bibiri bya
Brarudi
ama sample ni 10000 ego sample ni 10000
sample na
sample ni 10000 VIP 50000 ibinyobwa bibiri bya Brarudi hama VIP ni 100000 harimo dine n'ikinyoka
ah umva je nzotangi jana vema usabwo ni fiona dame na sosia kutamba na pana sambare kandi vema sambare nzo yatanga mimi nikumbushe kusimu
n'ubu umuntu ashaka kuza akavuga ati nta mahera mfise hari uko nashobora kutsindira tike ya VIP ya gusa aho rero bisaba ko umuntu ashobora kurondera abantu 10 baza kugura tike iyo ariyo yose akwirije bajya abantu 10 aronka tike yewe ya VIP
ndiyo tike ndonse rero yo ba diaspora abango James wa fara ba diaspora muzani yo noti 10000 20 na sambare sambare harimo dine n'ibinyobwa bibiri
senkane
harimo ibinyobwa bibiri vya Brarudi dimire umva uraposha ugahagara cyangwa ukicara ukaraba herema biva ari ubushimye ukavugana na team bigagenda fresh nari ubaza ngaho umva ari uruhombo rurimo yini baza gato nakindi twibagega bashe nakindi twagiye kubwira abarundi
oya baze batwizere tuzobaye ikintu ciza cyane ikintu gisukuye kuko nabaye invitazo babahari na bantu basukuye ni ibintu bihagaze neza ni ibintu bizuba bibereye ijisho mu Burundi
kabisa
ingorane y'abaririmbyira heze ingorane
y'amakuru flame la mode
turavise byose flame la mode
flame la mode
yego
hagiye munafite citabirizo Flamme la mode
pour toujours.
Flamme la mode
pour toujours.
Ça fait ça na mazi.
Bref,
tu vas gagner comme ma fille. Mais on a fait ces projets ma fille va chaque nous va ganging ha.
Bariho.
On a nkuya samu acteur cha yabira bansi.
Ego. Tikiriho darasohotse. E ama bazishaka mu muronde ya Landry.
E bana je mu ndonde na bazo tike ya 10000 vraiment. Tike ya 10000 na 20000 na 100000. Kuja kula abana beza je nabonye. Iyi ni kamera kandi kubera ko buko buri. Chakoza live sas. Minda ko ni mipiga uti yango ya ta ebana just remember Rovenset guys twese Rovenset Rovenset is always fresh sasa rero kaka wewe unapiga gachuma wa fresh wewe unza tukitia hata ma boxer tuzotora is the best
oh chuni chao wewe
eh bana ni mulishika fresh
kaka arujuje
Macheze se oku kini bari bari ngo tara kame rabe ngene ziko se yakini zibo Ejo buti kwanza na mimi Sawa chisha kwanza moja kini shimwe kwanza turaha kubadite Baba kongwa mukunda maerema nkawaona na mimi muoneje za mishanza sasa ubutana nigwa mu
na kubai
Atu gye mu mvya maboxe suna ni uwa mi. Nitwigera turaye kwa daba kurusa. Behind the camera if bali embeslato. Kwa tofu chogya masana masikira meze fresh ni twigera tuna ni gwa. Kiratso twigirisha ndakwibusa ku itariki zitandatu zuko z'umunani nzoba ndi mu MC kuri stade Intwari azuba hari Big Fizzo, Sadbi, Vishulov, Estanish, Mona Warda nabandi benshi bari mvya 30 muzobona kubuntu. Kwinjira ni kubuntu ndetse nibaza neza ko igiteramo kizoba gikaze kandi kiri kugwego. Ndakwibusa yuko half soccer wash igufasha kodza imodoka yawe ikaza isa neza nka Landry Promoter twogereza mapine motere turayoza vyose bigenda neza amabigenda fresh ikorera hehe ikorera kuri kunangwa ya ruguru neza neza kwikamba ba police kuri station Kobil ushora kuza ukadushorera ibintu bigenda fresh namara make gusa kozi modugani 10 gusa nitwigera tuna niko